wazee mambo vipi tu wai tu angalia watu wangu
Kuchora tatu mwangu kifuani Wasani wengi mabisho hawaioni Waniache nikusifie yeah. Waniache nikuimbie yeah. Na we ni mzuri Na we ni mtamu
Mani mtamu nifani mpana Karambacho ni wako Na fure ni kikosa Mani vingi wende mbere Wende nyuma